Koe mga nei whakadutala ngai e whakadufono ni we, mwe whalua tau tangata kua pule whalataha mwe whakadufono, ke whale tari whenonga koe matawai. Pehe lili whale mea ko toki tālangi koe tau whakahaoloanga e whakadufono, kua manako ni ke asihake tau ngahua he motu.
Koe tau se te ke whakadutala mwe whakause whakadutalaanga mwe tau private chairhouse ke whakatau, si kua mau te hamauturu a whakadutalaanga. Koe utanae mone ke whanau ki pūre, ke whakabūri he whanau ki pūre.
Pehe e fōki a ira koe tau whakatupeanga mo tau whakahauranga ke lata mō matawai, whai laumatai mai whafo ke he pia fōki ke he onaonaanga ka maua he whakatupeanga e pūre ke he whale tari whenonga.
Whakatupe whakatupeanga niwe, mo e laumatai mai whakatupeanga New Zealand. Hei ai onaonaanga he whakatupeanga mga ne ke lata ai mo he ana tūanga, kai ke hanga whakatau. Tāwhate ki hāngi whakatawhanu e puri katātāna ki he maramai rezon. Si koe hai mautūru a hāko a ononoanga, he tuku ange ki he whanu ikipure. Koe kua lāte i mautūru ki whai whai diwikianga ki he maramai rezon, kua lāte mautūru ki onona ki sala hai mautūru ki share ki ange te whanu ki he man. Ko hei oi fukita hamana ni ni mui au ke whakatara ke, koe mna whai loan na mada wai, ne nga ona banks, ka tahamana i he mai tūru na wao nono, koe he, ka tahamana i hako na wao nono, koe ingoi pohara ke lebekirk e mana i, haka mana i maika mai tūru na hake pe he utake, haka development bank me tofa ai loan ni, so ka tahamana i ni mui au ke ka tala i whakarang. Koe ono noanga he whakatafono mga au ni, koe whakatutara i fuki me tau, tū te kerekeu, ni kua tatama ike pata wai, ni manaka mai tūri ka whanga ke whakarauruhi atu. E si kua haiei e tau tarianga, ma mnaki au ke whai whakamurianga mai tūri ki tukua tu fukia ka manata ke whakamurianga ka manata. He tau mahi, he tau whai tapu imu. Ono whakina ka whanua ka rata ngai ke takai pa ka whanua e rewikianga, pa rata ke whakafu e shareholder ke whakatawhanu fuki ke alau tūri ina manaka ke manasika. Hei ei dau mena mai tūru reo nōmi jēhe mōrani, ke dausia ke lātai mō matapai. Koe taha fukina mena ni manatū ke mena ka manako New Zealand si anonu ke taha kuhanai ke whakama fisi ke mōua me whakaaung he tuk, ke dausia taha mena ni whakahingoa ka trust ke langmatai ke whakau nehe tuk, si koe taha mena ie fuki ke dausia ke tuku I lātai he whanu ki puli, koe whiwhi hura tūru manatū ke whakaaung e mena ia, mō puhara ki dama hua nehe tuk me mōua me he tuk in New Zealand.
Koe tau whakatutalanga nei, pehe lilif palimea, manako lahia ia ke whakaosi moe maopopo, to osi e mahina nei.